over to.
Hello, Pef.
Hi,
babe.
Njani?
I'm here. I'm here. I'm here.
I'm here.
Ukuthi yazi ukuthi baby khona la ngisafuna ukudlula khona lana ngicela ningilinde nje like 5 minutes and then sobe siyaqhubeka.
No,
love. Oh, okay. Ish, konte bengisafuna ukuyithatha lana.
Eh, Marazo.
Shosho.
Eh, hamba kanjani?
Ah, ku right.
Eh, kade kubhekelile la yonke into I right.
Oh, okay.
Yeah, Marazo, oh ungizamile ngeshumpe.
Oh.
Ubuze umsebenzi wakhe nje lo muntu.
Hayi, no, ngiyamthipa mina ukhakha.
La, kwenza umsebenzi. Wenza umsebenzi wakho.
Ah, into encane nje, into encane omisha.
Hayi, no, no.
Wenza umsebenzi wakho.
No, baby, no.
Ngicela sambe, please. Siyaphuthuma, baby. Why uzoholela?
Ah, ngiyamqala besifazana nje.
No.
Sizoba ngathi ngifuna ukuthipa umuntu manje.
Umsebenzi wakhe nje, baby, umsebenzi
wakhe. Hayi, bawukade. Hayi, how? Nokwanda. Iphi imali yamadi lana?
Imali yani manje ukhuluma ngayo?
Nokwanda kade kunemali la.
Imali yani bebe ukhuluma ngayo understand.
Nokwanda iphi imali yamadi lana?
Cha kahle bo. Unkulunkulu wami.
Ubona mhle. Red Bull yami. Ubaphuza Red Bull yami.
Please ngicela ungibarasi kanjena. Ukhuluma
ngani? Ngilomngane wakho yisela.
Hello,
when I contact imali yami.
Ucawanga
ngiphoxe.
Please, imali yami.
Lela nokwa, get out of my fucking car. Ehlikana. Nokwanda san. Get out of my fucking car nokwanda.
Ngiyangize ngikwazi.
Get out of my fucking car nokwanda.
Kanjani?
Get out of my fucking car.
Ngiyangize ngikwazi.
Ujwayela ni.
Thanda ungayenzi, kwenzakalani?
Awujwayela. Haw. Get out of my fucking car! 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 How? How?
Son! Son, you're not here, you're not
here! Namasela!
Phela ungazosiphaphela la wena budi.
Namasela.
Hayibo lento oyishoyo nje into eshiwa abantu aba drive ama V class Mercedes. Get out from the fucking
car.
Yinyona le ntuba ngani yona? Hayibo. Usahlala ngepolo. Into ngabe uyayisho wena ukuthi phumane emoto yami. Hayi lento oyishoyo.
Inakelene namasela man.
Give us love.